into engena siphumo kodwa sithi kwanele asiyamkeli le 700
siya pela, sebenzi. It's for the 8 hours from now. We are striking.
Qualisela aí, rapaz! Amen.